Kia ora mai te iwi, nau mai hoki mai ki te hōtaka nei, o pūkana ai, ko te wiki o te reo Māori, tēnei nā reira kai te rere te reo. Hoi anō, he pakataetai, nui, whakaharahara. Kai wāinga nui, inga kapa e rua nei, pūkana kai tēnei taha. Anā, My FM kai tēnei. Tōru, rua, tahi, tima, tahi, rua, tōru, kapa.
E iowa,